uno munsi turabayagira kugurura ihimbazwa rya yubire y'imyaka 25 umuryango katolika wabanaguye muri mutima mweranda uzoba umaze ngaha mu Burundi abatumire uno munsi rero baza kutuyagira uno munsi reka tubahakaryo bidondore tatangurira mu bafuganje
ndi patiri Amando Kana ndanguriye ubutumwa muri Fred Charité y'Ubujumbura
abahaye ikaze padi
kose
ego padiri Amando Kana akaba kandi ari umwibutsamana wa Renouveau Charismatique Catholique mu Burundi
ego
turi kumwe n'undi mutumire
nanje nitwa Frédéric Akabwa ndi umukristo ngaha kuri Saint Jean Baptiste sanswe ndi umusuko wa Renouveau Charismatique Catholique ku rwego rw'igihugu
namwebwe nyine turabahaye ikaze
murakoze
ego tutangure rero ikiganiro cyacu tutabaza padiri Amando Kana bega padi mu gutangura ikiganiro tubaze tuti umuryango katolika abanaguye muri mutima mweranda ariyo Renouveau Charismatique Catholique bega mwashaka kutubwira mukabwira bariko batwumviriza niki umaziki muri ekleziya ku bakristo
mbanze ndababwire ko umuryango w'abanaguye muri mutima mweranda watanguriye muri Amerika mu mwaka w'1967 utanguzwa na mutima mweranda wenyene yashungurukiye ku misore n'inkumi biga muri kaminuza ya Notre Dame de Giquen muri leta ya Pennsylvania icira kwiragira rero ku isi yose mutima mweranda cara kwiza uwo muryango mu bihugu byose Papa Paul wa gatandatu niwe yakiriye ubwa mbere uwo muryango wa Renouveau Charismatique aremeza yuko ari ingabire idasanzwe ekleziya yaronse avuga ati ekleziya ni isi yose birakeneye rwose ko igitangaza ca Pentecote nshasha kiguma kiranguka uko imyaka ikurikirana nta kindi coba ngombwa kuri iyi si yikuye ku mana congana n'intahe yuko kwinagura mu mutima tubona mutima mweranda ariko arabyura mu mihingo no mu mirwi itandukanye nindatovuga ko uko kwinagura mu mutima ari ingabire idasanzwe kuri ekleziya no ku isi yose nicyo gituma ukugira yubire no kushimira Imana kuri iyo ngabire idasanzwe ijambo papa yakoresheje ni une chance kuri ekleziya n'isi yose kandi ibyo akabivuga afatiye ku byo abona biriko biraranguka ubu bituma ekleziya inaguka isi nayo igakiruruka nibyo kuri turavye aho Renouveau Charismatique imaze gushika abantu barahinduka imigenzo mibi ikagabanuka rwose mbere abantu bakayiheba ababoshwe bakabohoka turaza kubigaruka ko ariko ni ukuvuga ko tugomba gukeza mutima mweranda kuri icyo gitangaza yakoze cyashitse no ngaho iwacu kunagura ekleziya n'isi papa Yohani Paulo wa kabiri wewe igihe yabwira abasenyeri b'Abafaransa yavuze ati turashobora kuvuga ko imigwi y'umuryango w'abanaguye muri mutima mweranda iha ubukomezi ekleziya n'abana bayo muri iki gihe avuga ko ubukomezi no kwitanga kw'abagize Renouveau Charismatique ubukomezi mu kwemera no kwitanga kwabo ari ingabire irasanzwe yahawe ekleziya mu gutagatifuza ekleziya no kunagura muri yo akanovera k'igisabisho kongera kubura ifashijwe na mutima mweranda ubuzima bwo kwihebera abandi nubwo kuni na hazimana kuzurweze be n'ubuzima bwo kwambariza n'umutima wizera Imana no kubisoko rishasha yo kumenyesha inkuru nziza ibyo nibyo papa Yohani Paulo wa kabiri avuga kandi turavye ngaha mu gihugu cacu kuva Renouveau Charismatique ihashitse turabona yuko hariho ibintu bitari bike byagiye birahinduka rwose imigenzo y'abantu mbere no mu buzima bwa ekleziya no mu buzima bw'igihugu kuko abanaguye mu mutima mweranda ni abana b'igihugu bashinzwe amabanga y'igihugu ucubona ubudasa hagati y'ukora yaranaguwe muri muti wa mweranda bimwe by'ukuri n'ukora gusa akurishije ingufu ziwe canke agatima kiwe kuko ukoresha ingufu ahabwa na muti wa mweranda n'ukoresha ingufu ziwe uyobowe na muti wa mweranda n'uyobowe n'umutima wiwe gusa ntibisa mu kugira yubire rero no ni dushaka gushimira Imana dushaka gushimira mutima mweranda nico gituma dutumire abantu bose banagwe muri mutima mweranda nabandi bose gufata uyu mwaka tugira twinjiremwe wa yubire mu mwaka udasanzwe kubwiyo ngabiri idasanzwe twahawe
yego turabashimiye murakoze twagomba fatiye aho nyene muhereje muti magomba gufatira uwo mwaka tubabaze gatoya bega ni kubera iki mu guhimbaza iyo yubire utegerezwa kubanza gufata umwaka wose tutorindiriye tariki igeze ngo duhimbaze uwo munsi mukuru tukorinda kurindira umwaka wose tukunda kubibona no kuyindi minsi mikuru
ibyo kugira ngo ubitegere wobanza gusoma ibyanditswe mu gitabo cya Bene Levi ikigabane cya 25 guhera ku karongo k'8 aho Imana ivuga niyo nyene yashinze ko yubire imara umwaka ubiserekeye rero ukabiraba neza usanga Imana yashinze uwo mwaka kumvo zuko yo ishaka ko umwaka wose abantu bawumara banezerewe buki umuntu amazi igihe anezerewe bihindura ibintu byinshi mu buzima bwiwe gufata umunsi umwe Imana yabonye bidakwiye yashatse bamara umwaka wose banezerewe byongeye kandi usomye ico gitabo kivuga ibya yubire usanga Imana ifatanye umwaka wa yubire no kubohoka no kugaruka imuhira n'ubutungane no kwigina nta muntu rero yo kwipfuza kubohoka umunsi umwe gusa umuntu ashaka kubohoka igihe kirekire uwamaze umwaka rero yarabohotse bizokugora kumusubiza mu buja usanga umuntu umwaka n'umwaka wo kugaruka umwe wese mubiwe no muvyiwe uwamaze umwaka rero ari mu vyiwe bizokugora gusubira kumugira umuntu yama mu gahinga umwaka w'ubutungane umwaka umaze umwaka uheza abantu bashigikira ubutungane bashira mu ngira ubutungane bidragora kugira ngo basubire mu vy'akarenganyo umwaka uheza abantu bigina uretse ko bakira indwara zimwe zimwe ziterwa n'agasibe n'umwivira n'indambi ibyo umaze umwaka wigina birahera ariko kandi birahindura imigenzo y'abantu hanyuma usanga muri icyo gisomwa Imana yafatanije n'ibyimbugwa ngo uyo mwaka muzojya ibyimejeje kugira ngo ibintu bifate umwanya wo kumera ku bintu bishobore kumera harahera igihe bamara umwaka barya ibyimeza gusa uwo mwaka kandi Imana ngo yaca itanga imigisha ku buryo himeza ibintu byinshi abantu bakarya ibyimeza bakaruhuka icyo gihe umwe wese akaronka umwanya w'Imana n'umwanya w'umuryango n'umwanya w'inshuti n'abagenzi nibyo umuntu aserekeye abona byatumye Imana ishima ko yubire itabu umunsi umwe gusa umara amasaha makeyi ariko biba iby'umwaka wose
ego none nande nceye numva mfite ikibazo none icyo gihe Imana yashinga uyu mwaka wa yubire twobifatanya nk'uko twebwe duharura umwaka umwe kabiri gatatu gushika kuri 2025 canke bifitaniye isano iyihe nukubera twebwe iwacu ari imyaka 25 uwo muryango umaze canke nukubera ko hariho ibyiyerekana mu gihugu iwacu ko bikwiye kumbura yuko habaho iyo yubire
mu byukuri Imana yashinze ko yubire ibaheze imyaka 50 iby'imyaka 25 si byo biri muri Bibiliya Imana yashinze imyaka 50 kuko imyaka 50 burya ubiravye neza ihuriranye n'ico twakwita urwaruka ugwaruka mu gihe cya kera ugwaruka gwajana n'imyaka 40 na 50 no imani gafata rero yuko nk'umuntu niyo myaka no, twovuga ngo yari esperance de vie igihe umuntu amara abayeho kenshi niyo myaka imana yashatse rero kwiyo myaka umuntu wese naho yoba yari mu buja bamurekura gatahi wabo kugira ngo ntazarinda pfa ari mu buja kubera rero ko mu ndinganizo y'abantu babonye iyo myaka 50 ari myinshi cyane hari n'abatayishikana bavuye bagira reka dufata igice dushikanye igice duhimbaze iyo myaka kandi bica bihura nuko burya iyo umuntu amaze imyaka 25 abatangwe kuba umuntu akuze abatangwe kuba umuntu akuze mbere ngahe iwacu mu bisanzwe atari muri iyi myaka ibintu byagiye birahinduka kera umusore umuntu afite imyaka 25 benshi wasanga bamaze kubaka kubaka umusore arengeje iyo myaka ariko ararenga imyaka 30 kera ntibyaboneka neza baca batangura kugira ubwoba mbere ko yoba adakomeye neza ku mubiri ngubu hariho izindi mvo nyinshi zituma abantu bayirenza nicyo abantu babonye 50 ni myinshi baca bagaburamo kubiri tuze tugaburemo kubiri tugire 25 kandi uravye ndaguha akarorero nka twe gwa sacerdote jewe ndabona ko gushika mu mwaka w'igihumbi n'amajanicenda na 80 nta musaserdoti n'umwe mu Burundi yari bwagire yubire y'imyaka 50 bose bashengera batarayikwiza no kuvuga utagize yubire ya 25 ntibyakunda ariko rero kubera ko iby'ubuvuzi byateye imbere mbere n'uburyo bwo gufasha abantu kubaho igihe kinini bwateye imbere hari abamaze kwishikana mbere ubu hariho n'abasaserdoti bamaze kurenza 50 ariko nibishasha cyangwa urabona nk'abantu bubakanye kugira abantu bubakanye bazogira imyaka 50 bubakanye emwe ni bake kera babishikira ariko bariho babishikira cyo tuma bari bashatse gucamwa kabiri utereka dufata igice tugire yubire ya 25 nihagera 50 nibyo barambye tuzoheza tuyigire
ego muratubwiye ibintu bine bivugwa muri icyo gisomwa cyo mu gitabo cha Levi none kugira ngo ko kuwa gatandatu hazoba uko kugurura umwaka mbega umukirisu ariko arumviriza kino kiganiro yo kwitwara gute kugira ngo azoshobore gushikira ukubohoka gusubira mu vyiwe ubutungane no kwigina mbega twobibamo gute
ukubibamo no kutegera icyo Imana yashatse mu gutanga yubire intumbero Imana yari ishifise nuko umuntu wese kumbura abantu wetegera ndabasomeye iki gisomwa kugira ngo singumenza ndabazaturira niyumvire umurava w'ikimana yashatse mu gushinga yubire biri mu gitabo cha Benelevi ikigabane cha 25 kuva ku 8 gushika ku murongo wa 22 uzoharura amasabati indwi y'imyaka imyaka indwi kugwiza indwi iminsi yayo masabati indwi y'imyaka izongana kuri wewe n'imyaka 49 ukwezi kugira indwi igenekerezo ry'icumi uzovuza inzamba y'akanyamuneza ku munsi w'ikigongwe muzovuza inzamba mu gihugu cyose umwaka ugira 50 uzowugira mweranda hanyuma mutangaza umwidegembyo mu gihugu kuba kibamwo bose izoba ari yubire yanyu umuntu wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu muryango wiwe umwaka ugira 50 uzoba yubire yanyu ntimuzotera imbuto ntimuzosoroma ibyimejeje ntimuzotera imbuto ntimuzosoroma ivyimejeje muzokwamura imizabibu itazoba yaratutuwe kuko izoba ari yubire izoba ari nyeranda kuri mwebwe muzorya umwimbu wanyu wavuye mu mirima muri uyu mwaka wiyubire umwe wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe niwagurisha ikintu kuko musangiye igihugu canke niwagura ikintu kuko musangiye igihugu ntihagira umuntu azozimba mwene wabo uzogurira uwo musangiye igihugu ufatiye ku myaka ihaciye iyo biribaye nawe azogucira ikiguzi afatiye ku myaka amaze yimbura haciye imyaka myinshi uzoduza igiciro haciye imyaka mikeyi uzogabanura igiciro kuko azogushorera afatiye ku gitigiri cy'imyaka yimbuye ntihagira umuntu azozimba wo basangiye igihugu urubaha imana yawe nkako ni jewe ndi umukama imana yanyu murarangure amategeko yanje kandi muzigame ingingo zanje nimwabirangura muzoba mu gihugu mu mutekano igihugu kizokwimbuka muzorya muhage mwongere mukibemwo mu mutekano muhava muvuga muti tuzorya iki mu mwaka ugirindwi ko tutazotera imbuto canke ngo dushwabure ivyimburwa vyacu ehe nzobaha umuhezagiro wanje mu mwaka ugira gatandatu kugira mwimbure ibikenewe mu myaka itatu muzotera imbuto mu mwaka ugira umunani muzorya ibihitira gushika ku mwaka ugira icenda gushika umwimbu mushasha wawo ubonetse muzofungura ibihitira ngibyo ibyo mukama yaga kuri yubire mucamwumva rero icyo Imana yashatse kuri yubire ni ibintu bine ubwa mbere ni ukubohoka Imana yashatse ko umuntu wese abohoka ngo muzovuze inzamba y'umwidegembyo uwahora ari umuja uwahora ashumvye uwo bari barafatiye ikintu bakamugira umuja kuko yabuze icyo yishura uwo bari barashize mu buja kubera ikosa yakoze kubera yamenje canke yahumanye uyo mwaka abo bantu bose bumvise inzambi ivuze ya yubire baca bamenya ko ukubohoka kwabo kugeze Imana rero yashaka ko mubagize igihugu cayo atawolinda henuka arumuja habone ku mwaka Imana yene yatanze ukubohora abantu bose nico mu mvugo y'ubu abantu bita amnesty cyangwa la grâce présidentielle Imana yashaka ko bose babohoka bagasubira bakidegembya hanyuma kugaruka iwabo hari abantu bamara igihe batari wabo kandi bivuye ku ngorane z'uko kubura icyo bishura bagateza kujya gukorera gupagasira uwo bafitiye umwenda canke uwo bakoreye ikosa abo Imana yateka ku mwaka umwe wese asubira mu biwe no mu vyiwe uwo bafatiye ikintu bakakimusubiza uwo batwaye umuntu bakamumusubiza kugira ngo umuntu wese muri uyu mwaka agire akanyamuneza ko kuba mu muryango no gusubirana ivyiwe hanyuma harimo ubutungane kubera iki ubutungane erega hari abantu burya usanga bategezwa kuja gupagasira ubundi cyangwa kumujakarira kubera ko ataco biha kandi uko kutagira icyo biha bitavuye ko ari abanebwe bitavuye ko baguye mu makosa mugabo kubera yuko batagize Imana yo kuronka nk'iby'abandi baronka Imana rero yashatse novuga nti gusubira kuzana ubutungane aho butari buri hari icyo mu gifaransa bita la disparité sociale hari aho usanga abantu batangana uwo uri muto uri ntaho nikora ugasanga ategerezwa kwama ajakarira ubufise guta atangaza ko ateza kurekugwa gasubira mu byiwe erega Imana yabikoze ubutungane n'uburyo bwo kuzana ubutungane mu bantu kugira abantu barengere ubutungane bwa mpanguhe gusa barengere ubutungane bw'ukunganya bashike ku butungane mu gifaransa bitare kite bw'ukutunganiriza ntaho nikora impahazwa n'umukene ashobore nawe kuba mubiwe no muvyiwe atunganiwe hanyuma uwo mwaka Imana yashatse ko bigina kuko yubira harimo no kwigina eh abantu banezegwe wahora yamababaye wahora yamayiganyira yego anezegwa umuntu nawe anezezwa n'iki anezezwa no gusubira n'utwiwe anezezwa no kuba mubiwe anezezwa no kuva mu buja akagira ati ubu ndiyitegenza ndashobora kujaho nshaka ndashobora gukora icyo nshaka kuko nta wumponyeye ku gakano akigina rero ukubohoka ukugaruka iwabo no mu byiwe no kuzana ubutungane mu bantu ni biratuma abantu bigina uko kugaruka iwabo mugabo sinoreka kuvuga ko bica bijyana no kugaruka ku Mana kuko uko kugaruka Imana yashatse ko bafata umwaka wose kugira ngo n'ababuze umwanya w'Imana kubera kwama barapagasa bazinduka biruka mu Bafaransa bavuga ngo ni metro boulot dodo yiruka afata ikimujyana ku kazi hanyuma akora ku kazi akitunirako kagahera yasanze agaca agenda agahenuka bukeye akabyugwa n'isaha agaca yiruka ibyo bintu bibanze bihagarare abantu baronka umwanya umwanya w'umuryango n'umwanya w'Imana basenga atana kimwe kibatuma bagumana umutima mu mutwe w'ukwiruka muri bina biri ibyo rero biratuma abantu bigina banezerwa nibyo rero yubire Imana yashatse gushikana kw'abantu uyu mwaka birakwiye ko umuntu wese abizirikana karaba mbere uruhara Imana je winsaba Imana we gusaba Imana isaba ubundi wese kugira ngo uyu mwaka wa yubire ya Renouveau Charismatique uri muri Renouveau Charismatique mbere n'utariyo abonereho gukora icyo Imana yashatse mu gushinga yubire
ariho nk'umuntu yaba ari karatwumviriza ariko aribaza ati none ibyo byoshoboka akibaza ati none ico gihe mu gihugu c'Imana Imana yari yashatse ko haba yubire byarakunze ashaka kwibaza ati none ivyo ntibirashoboka birakunda ko umuntu abohoka ko ari gihe usanga umuntu avuga ati iki kintu ntigikunda sindabishobora kubera ingorane zinizi n'izi mbega birakunda
ego muri gihugu c'Israeli barabigira rwose barabigira mbere n'umuntu bafitiye afitiye umwenda agaca w'umuhebera muri uwo mwaka birakunda kuwaje ko bikunda reka ndakubwire cyo mperuka kugira yubire kandi hari abantu baramfitiye umwenda naratangaje ko bose ndabari kuri bose kandi bariho
bafashe umwaka kugira muhimbaje
no kuvuga nk'ubu nanje nafashe umwaka wose naratanguye umunsi w'ukugurura hanyuma n'umunsi w'ugusozera abantu kandi hariho abantu vraiment nari narahaye amafaranga nkiyaronka ubundi yaronka amahoro ndayakuguranye hariho abari bamara imyaka myinshi duhuye bagashaka kwinyegeza ubu narabarekuriye ariko iby'amafaranga byo ni bito uwankoreye ikintu wese chance sereje hamwe amhunga ntashaka gutumbera naho ntumbereye yararekuriwe ubu aridegembya imbere yanjye
padiri mureje kutubwira yuko muri uwo mwaka umukristo yarahamagariwe kubohoka kugaruka iwabo ubutungane no kwigina tuguma tubabaze mwashaka kutubwira neza ku byerekeye mu mutima mu bukristo bwiwe ku mutima ibyo twe kwita spirituellement yabaho muri uwo mwaka yabibamwe gute kugira ngo ashobore kubamo neza
urakoze Frida nibyo iby'Imana isaba abantu iminsi yose ku byerekeye umubiri burya biba bifite intumbero ikomeye y'iby'umutima kuko burya ukubohokanya kubohoka bitangura iyo umuntu abohotse ku mutima umuntu arashobora kuba ari mu mpimba mugabo yidegembya gusumba bari hanze umuntu arashobora kuba ari aha hanze mugabo ari mbohe yarajakaye kandi ubona umenga aridegembya nicyo gituma imana ibyo yasababe igihugu abantu bayo imisi yose kuby'igihugu kuby'umubiri yaba ibishaka ko ibyo biranguka nibyo kandi nibyiza ariko ibisi ntumbero y'iby'umutima ukubohoka rero nyakubohoka burya umuntu agushikira yabohotse ku kibi no ku gicumuro iyo umuntu ahebye gukora ikibi akanye ikibi akanye igicumuro akanka ikinyoma akanka karenganyo kandi akavuga ati sinshobora uyo muntu yarabohotse pe kandi aho ni Imana yashaka gushikana abantu bayo kanatsinda iyo umuntu wese ashitse ngaho bica bituma n'abandi babana n'abandi bantu bafa bakorana bagira amahoro ukugaruka iwabo burya nta ugaruka iwabo mu nzu atabanje kugaruka mu mutima wiwe erega abantu barashaka kubana mugabo batari kumwe bakicarana mugabo umwe wese ari iwe ubuhoho hateye ubuhinga bwo gutuma tumana kw'amakuru abantu barashaka kugumana umwanya muremure mugabo ukabona umwe ngabaricaranye ariko umwe ari muri Amerika uwundi ari muri Aziya uwundi ari Buraya muri ibyo byuma nicyo gituma kugaruka iwabo nibyo imbere mu mutima umuntu agaruke mu mutima agaruke muri we hariho abantu bihunga hariho abantu biyanka hariho abantu badashaka no kwiyumvira ngo bahure nabo nyene umwanya wose abari karihunga gukata atishaka atikunda adashaka no kwicara ngo yiyumvire wenyene ukugaruka mu muryango ugaruka iwabo mu muryango bihera kuri uko kugaruka nawe muri wenyene mwibuke ko nawe mwana w'igishushungu mbere yuko agaruka kwase injiri tubwira ko yabanje kugaruka muri wenyene ariyumvira ati naracumuye kuwo mu ijuru nongera ndagucumura ko ngira nsubire kwa Dawe ndamubwire yagaruse muri wenyene rentre en lui-même ni ubutungane ubutungane si ubwo gucamanza ubwa mbere no kuba intungane muri je wenyine Imana ishaka ko abantu muri mwaka wa yubire baba intungane umwe wese agakora ibitunganye n'ibigororotse hanyuma ibyo rero bica bizana kwigina ku mutima kuko umutima wabohotse ku kibi no ku gicumuro umutima w'umuntu ari mu mutima nyene yagarutsiwe akaba ari kumwe nawe nyene akaba yitwarira isuzuma bwiwe bw'umutima novuga nti kuroranirwa muri wenyene l'harmonie avec soi-même hanyuma umuntu ari ntungane muri wenyene umutima ucunezego uca wigina papa mbere papa Yohane wa papa Francisco niwe avuga ko iyo akanyamuneza k'inkuru nziza kuzura umutima kuhuye na Yesu ngo kuko wemeye kubohorwa nawe arakira igicumuro ukwijigwa ikirangaro ku mutima n'umujenyene akanyamuneza ku mutima karu akanyamuneza k'inkuru za kuzura uhuye na Yesu Kristo ako akanyamuneza k'inkuru nziza ariyo Yesu Kristo niko rero umuntu yabohose ku mutima yagarutse mu mutima wiwe agendera ubutungane mu mutima wiwe no mu migenzo yiwe nikacagira agaheza kigina ngira ngo nagushikira ushaka
yego murakoze cyane kumva rero n'abakirisu abariko barumviriza bose insamizi mu byo bacu Bikira Mariya barashoboye gutahura ingene twoshika by'ukuri ku kwigina muri uyu mwaka mukamaduhaye
aha niho abari muri umuryango w'ukunaguwa muri mutima wa Muyanda bashimikira ukuhimbaza yubire bidashingifikiye ngaho ntacyo byo babimaze iyo bari cyo bita folklore no kuvuga ibintu byo kwigira akayange yange nakatetse gusa
ego kumbure bizadufasha kugira ngo tuzashobore kuvuza by'ukuri inzamba twabohotse ariko rero twagomba tubaze umusuku ku rwego rw'igihugu wo muryango Katolika wabanaguye muri mutima mwiranda mbega waba washyitse mu gihugu cacu gute vyagenze gute
urakoze cyane honorine mugabongira patriya bibaciriye ko gatoya aho yavugiye wazananye gushike nkaha mu gihugu wacu aha mu gihugu wacu rero naho nyine urabona ntitwasigaye inyuma uyo muri boro wa mutima mwiranda yakubwiye ko atanguriye muri Amerika warahuhutse no gushika no ngaha byatanguriye hariya ku kigo cyo muri Foyer de Charité hari ngo mu bihe igihugu cyari gitangwe kwinjira mu bihe bigoye hari mu mwaka w'1992 aho muri Foyer de Charité cyo gihe wararongoye Foyer de Charité yari umusaseridoti yitwa Yohani Ntagwarara uyu munsi niwe nyine icyubahiro aramutswa diyoseze ya Bubanza rero bari batanguye be na bajya babikira bariho cyane cyane witwa Ntumari Bitega kugira ngo batangure kuza baragiriza inevene za Mutima Mweranda kuko urabona Mutima Mweranda icyo gihe inevene yiwe ntiyari bwa komere ntitwari bwa bimenye mu gihugu kandi mubona Mutima Mweranda ari wagira Beranda abandi Beranda bose turabagira inevene kiretsewe hanyuma rero baca batangura kwiga ingene bakundisha bakanamenyesha Mutima Mweranda icyo gihe barabigira mugabo nabo nyene badasobanukiwe neza kuko nti intumbero kumbure ntiyari ukunagurwa muri Mutima Mweranda mugabo yari integuro ngira ngo ya Mutima Mweranda wenyine yabaciye ko gushikaho batumira umupatiri yitwa Buranje umupatiri yari umupatiri wo mu ba Père Blanc abapatiri bera umuryango w'abapatiri bera araza inshuro zibiri 1992 arabafasha gukunda Mutima Mweranda mugabo we yari afise yarazi ibyo byo kunagurwa muri Mutima Mweranda kuko yari yarabibayemo kumbure mu Bufaransa aca rero kunshurigira kabiri asize bahejeje iyo neve narababwira ati ubwo muza muratangura kunagura abantu muri Mutima Mweranda ngira ngo harageze baca rero baratangura nabo nyine buke ntibaciye batangura ubwo nyine baciye batangura muri 1995 abantu ba mbere baba baranaguwe muri Mutima Mweranda aho muri Foyer de Charité barashika nk'abantu 80 hari mu minsi ya Pentecote twagira dushikire Pentecote agira hari muri Ruhuhuma reka ntihari ngira hari muri Ruhuma nyene hanyuma umuryango w'abanagwe muri Mutima Mweranda uravutse ugisaba ico cikuni na Hazimana kiba kiravutse baca babandanya rero baza baranagura banagura buke abantu batarabimenyera mugabo abantu bagenda abantu banagwa ari benshi hari mu 1999 barwaruka kandi ubwo rwaruka rwinshi rwaruka murabona igihugu ibyo byari cyaciyemo aho twari tugeze aho 1993 murabona ingene byari bimeze novuga ko Mutima Mweranda by'ukuri umukame yashatse kutugabira iyo ngabire kuko igihugu cyari kimeze nabi naho muri bato murabizi ngira ngo mwari mumaze gucubwege gatoya hanyuma rero haranagurwa urwaruka rwinshi muri icyo gihe mbere bamwe bavuga ko bari n'urwaruka rwari rusanzwe ari rwaruka rutari rutomoye ko kwirigara rwaciye mu bintu binarugoye bica rero biratangura rero birabandanya kuva icyo gihe ntivyigeze bihagarara mbere mu nyuma rero baraheza baratumira n'urya muzi yitwa Jean Prier niwe yaje yaradukomeje cyane yarakomeje icyo gikorwa cikunagurwa muri Mutima Mweranda kubera yuko nabungere bacu baciye bavyakira na cyane cyane umwungere mukuru w'icyo gihe yatwara diyoseze ya Bujumbura Musenyeri Ngoyago Evariste aravyitaba cyane arabishigikira arabije imbere aremera ko abo bantu baza hanyuma rero bica biguma bikomera nk'uko mubibona n'amadiyoseze yose rero arate barakira gushika uko mubibona ubu
ego mbega uyu munsi muriko muraraba hani Bujumbura mu gihugu nk'uko muvuze ko n'ayandi madiyoseze yagiye arakira mbega mubona intumbero by'ukuri Mutima Mweranda yifuza twayishyitse ko canke mbega ni intambamye izihe uwo muryango katolika wanagwe muri Mutima Mweranda wagiye urahura nazo
jewe by'ukuri aho ngeze amaso mugabo umuntu burya bohava bavuga ngo nta nkumi yiga yako ndi muri uwo muryango bohava bibaza ngo ndiko nditera amashugwe mugabo sitwe tuyitera kubera yuko abaturaba nibyo batuvuga ko baradushingira intahe baba basaseridoti baba mbere n'abakuru ba ekleziya banyakubaha abasenyeri bacu baravuga yuko uwo muryango wa Renouveau Charismatique by'ukuri ari umwambiro muri ekleziya katolika kuko urakomeza n'iyindi migwi urakomeza abakristu nibyo mwibonera mwebwe nyene aho bafasha abakristo gutera imbere mu bukristo bwabo nibi inye patira hejeje kuvuga ati abantu iyo umuntu yanagwe muri Mutima Mweranda ari mu kazi ntagakora nk'uwundi akoresha umutwe n'umutima wiwe canke mu rugo aba uhuho hatamwe n'ukunagugwa ingo umufaso ni numushinga nayo bakaza kunagugwa ugasanga nabana barakurikiye izo ngo naco zisazisana n'izindi nibintu birigwa barashingira nta cyangwa ugasanga mu kazi umuntu baramutegetse ibitaroranye bitagira mvura akavyanga ati mupfuma munyica cyangwa atakakazi kanyu ndagaheba cyangwa bakamutuma gukora yandi makosa ati mpfuma mfa kumwe kwabatumwa ati hako ngambwaririra imana hako kuri Yesu Kristo mfuma mfa hanyuma rero nibaza yuko ivyo onye barabidushingira intahe ni barabitubwira urya nta wibona umuntu amenye inge nameze abandi bariko barabimubwira nibaza rero nibaza rero yuko mutima mweranda icyo yoba yarashatse kiriko kiraza ego nivyo kuri tumaze imyaka 25 mugabo nta uvyo kangorare yuzuye ngo vyi kuko umunsi tuvuka si umunsi twaciye dutangura ku kuboneka ku kivi dutanguye by'ukuri kuboneka ku kivi novuga haheze nk'imyaka 10 mbere ndiko navuga je novuga ko tumaze nk'imyaka 10-15 iyo yindi myaka yari yo gukura yari yo kwirondera yari yo kwimenya yari yo kusuma hanze tugahamagara abantu bakatwiza yari kuja ku ishuri ubu rero nibaza ko dutanguye kumenya buhoro buhoro gucugweve buhoro buhoro nkibaza rero ndi mutima mweranda by'ukuri ngira ngo yoza kuduhamanuta yego nditworonkije na kwijana mugabo ndibaza yuko yoneze kwa aho tugeze harashimisha ndabiraba singira patiri weyo bivuga kuko ni wari mwibutsa mana ko cyane cyane no kuturaba ngene dutera imbere mu bukristu ivyo nawe ni wabishinzwe
hariho bimwe bimwe umuntu abona byo kora gashimira imana kuri yo ngabire ya mutima mweranda muri eklezia umuntu arabye ngene abantu basenga hahindutse byinshi kuko kera twari tuzi gusenga kudonda kuri bisabisho gusa ibyo nibyo twari tuzi ubu abantu baramaze kumenya gusenga bavuze igisabisho cy'imva mutima bakamenya ko igisabwa gusenga atari kudonda ndekanye bisabisho gusa byatekanije mugaru kuganira n'Imana ubwa kabiri muri icyo gisabisho bavuga cy'imva mutima usanga harimo iterambere rikomeye ry'ukunga ubucuti n'Imana kuko umuntu muyaga niko ubucuti bwawe nawe bukomera uko rero abakristo ba Renouveau Charismatique yabatumye bamenya kugira igisabisho cy'imva mutima niko bateye intambwe mu kumenya iyo mana wumvirije bariko barasenga uko umenye batazira imana ingene bayivuga ingene bayita ingene bapfuga ibyo yabakoreye ucubona ingene abantu byo kuri bateye imbere n'abakiri bato bikagutangaza cyane kandi icyo ni igikorwa cya mutima hanyuma aho ni impamvu cyo gusenga mugabo mu by'imigenzo ubu turafise intahe nyinshi y'abantu abanyeshuri mu mashuri yisumbuye bavavanuye n'agatima ko kwiba mu ishuri bavavanuye ku munsi kuri indwi heze twari mu byo kumenyesha inkuru nziza hari habishingiye intahe hari habavavuye n'agatima ko kwiba abari ku radio nko ku munsi wa gatanu barumvise umukenyezi yagiye ahantu atora isakoshi yuzuyemo ibinoti by'ibidolari n'ibiero ibihumbi n'ibihumbi yokuramo amamiliyoni n'amamiliyoni yo ngaha bakabaranga kuyatwara ngo Jesse ntwari bitari rwanje
kandi yarayakeneye
yarayakeneye uwo arayatora arayasubiza nyene ati jewe sindye ibitari rwanje ibintu nk'ibyo n'ibintu byazanywe n'abamaze kwiyegurira mutima mweranda babwira Yesu ati nzokora icyo ushaka nzovuga icyo ushaka nzogiye ushaka kandi nzirinda icyo udashaka urabye rero mu buzima nabwo bwa eklezia iyi eklezia yacu hari ibintu nuko gusa abantu bamaze kumenyera ibintu usanga umenga nibisanzwe ariko mu by'ukuri ndakubwire Honorine ubonye ahantu abakristu bahaguruka bakagenda bakabwira patiri bati tugomba kubaka inzu z'abapatiri nk'ahi Bujumbura yayo bafashe ingingo yo kubaka inzu abapatiri babamo akaba aribo babifata mu minwe ubonye ahantu abakristu bavuga ati nono oya ntibikwiye ko abapatiri bacu babura ikibatunga dutegeza kurondera kuko nitwebwe bakorera ubonye bakaca bafata ku mushahara wacu kuvuga tuzokura kwica icumi kugira ngo umusaza Edoti n'umenyesha inkuru nziza ntaburi kimutunga kugira ngo umukene ntihagira abantu muri twebwe bapfa ngo bahambe kubera kubura icyo barya tugira ikintu dufashije abakene agafata icicumi bati ubu ntibikwiye ko igikogwa cy'ukumenyesha imana gihagarara dushire ngaha amafaranga kugira inkuru nzizi kwire hose abakristo babalayike ibyo bintu ntaho twari bwabibone imbere y'uko umuryango wa Renova Charismatic ushika ariko ubu yego aha abakristo bahaguruka bakavi wabo bakamara intara n'izindi bagiye kumenyesha inkuru nziza abandi bene wabo atamushara babihemberwa ahubwo batanga amahera y'iwabo ibyo ni igikorwa cya mutima mweranda nicyo gituma umuntu kuri iri jambo papa Paul wa gatandatu yavuze ati Renova Charismatic ni ingabire idasanzwe yahawe Ecclesia n'isi n'iby'ukuri
yego cyose ibyo gusaburoni jewe no kwitaga kwa karorero jewe kera nari nzi yuko Ecclesia itunze ataco ndayiraba ko kane na chataye ataci ndaba ko nja mu misa gusa mugabo ngo twaramenye gukunda Ecclesia nkabana kakurya umwana akunda muhira tugakunda Ecclesia tukamenya tuti bakeneye iki ugasanga abakristo barabye mbega igitambara kimeze gute mbega amashugwe mu isengero bimeze gute canke iyo hari iminsi mikuru ya Ecclesia y'umusaseredoti niki aba nagoye muri mutima merana nibo bahaguruka ubwa mbere kuja guhagara mbega birakwiye mbega imisa ijya misa basoma bahejeje kurongo ubusaseredoti mbega patrine yaje gusoma imisa ijya bita messe de premise arafi ko bagize umunsi mikuru ejo ubu kugatumbi wabo bizoba bimeze gute ugasanga nibo bahagurutse bagiye kuraba bagiye kubitegura kuki kuko mutima mweranda yaradukundishije Ecclesia kwa kujya dukundisha amasakramento gakujya tuzinduka mu misa mu gitondo jewe ngiye mu misa kera ntaranagugwa muri mutima mwiranda kabaye kenshi kaba kabiri mundwe kuwa mungu n'undi musumo aho nyene naba ninanase kuko naho nyene nshimbuye ku kazi nkabona nta yindi programa ngira ngacanca mu misa kuko sanze hakiri hi misa nivyo abindi bavuga byo guhitana imisa mugabo uye urabyuka nahitiro ntanitiro kigira mbere yitsyo sayo kuja mu misa igeze ucusanga munduka kandi utagiye mu misa umenga hari ikintu wirikwa ninyota wiri gushonje nka kujya umuntu agirirwa tariye no ivyo byose ni mutima mweranda yabidukundishije ntahandi twabikuye
hari ugaruka ngaha Bujumbura sine kwa ndahada mu rutoki abajene baje babwira patiri mukuru waho bati twebwe turavye ingene isengero yacu isa nabi kandi ari ingoro ya data kandi hari abantu bahembwa ngo baze gukubura bakabigira byuma ngiye twebwe pati ntitubyemeye turagusabye ikintu ubwire aba bantu muhemba baza gukubura isengero babanze barindire twebwe natwe tubitangure ni wabona tubigira nabi uzoheza ubabwire bagaruke ngabo twebwe tubanze twikuburira ingoro ya data abo baheruka kunagukwa muri mutima mweranda ntawe batumye nibo mutima niwe yabiberetse biyumva mu mutima gukundi paruwasi n'ingoro ya mana data basengeramo patira cyaratangaza mu isengero ati turamenyesheje abakristo bahora baza gukubura isengero ba muri iyi minsi baze barindire tuzobatumako n'ubu ntibarabatumako
ego muratubwiye ni bimwe natahuye ni bimwe mu vyamwa bikomeye vyibonekeje kuvaho umuryango Katolika w'abanagwe mu mutima mweranda ushikiye hano i Burundi yego nagomba suye kandi ndababaze mfaso ni Frederica mbega ibindi vyamwa vyibonekeje bigaragara kuvaho uwo muryango utanguye mbega nibihe turabona yuko managurwa yatanguriye Bujumbura ngira ngo ndavyibaze yego
ego
yagiye kumbure barabana baruguru bagenda baranagugwa mbega ubu amadiyosezi yobamaze kuronka banaguwe canke amaparuwasi yobarayahe
nagira ndakubwire yuko mu madiyosezi yose uko ari umunani hariho ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu banaguwe muri mutima mweranda nitubaharura mugabo uye tugiye gutangura kugira ico twita base de données kugira ngo bizodufasha kumbure nko mu migambi yindi tuzoba dufise ariko ahandi ica turazishinga suguharura ngo mbega nibangahe ica turazishinga kwari kugira ngo abo bantu bahure by'ukuri abo aribo bose bahure buhure n'Imana mugabo ndakumenyesheje ko mu madiyoseze yose y'igihugu bose baranaguwe muri mutima mweranda hanyuma mu butimu maparuwasi muma paruwase y'igihugu nibaza ko ashika hafi amaparuwase amajana abiri muma paruwase yose naho nka menshi sindaharura mugani baza ko gushika ku 60% hose hari abanaguye muri mutima mweranda ariko nabatara naye badafise abanaguye muri mutima mweranda hariho umugwi igisabisho cy'ukunina Hazimana kuko barabona handi ingene bimeze barafise inyota ntibaranagugwa mugabo ntibarindira kunagugwa baba baratangura kunina Hazimana bagaheza bakaba barasaba uti kindi camwa rero gihambaye cuba carabonetse muri ivyo vyinagugwa kera nkuko bivuze yari Bujumbura byari kuri foyer de charité hanyuma rero iyo bagomba kugira kunagugwa muri mutima mweranda bakarinda gusaba Bujumbura akaba ari iduga canke hakaduga Patri Amando canke hakarinda kuduga abandi bakirisu n'undi musaseridoti yoba yaramaze kuvyumva akarinda kumwikorako akakanda gataka kamutekerera intumbero y'inge nabigira ariko amadiyoseze yose atari kurengerwa gusa n'igitigiri cy'ababishaka ngo bafashe baje kuba basaba baje kubafasha nta diyoseze nimwe irinda gukenera Bujumbura kuko no kugwego rw'igihugu twarateguye abantu arabigisha umwibutsamana wacu arabigisha zijya nyigisho zindwi indwi ingene zitangwa bararonka ubwenge n'umuco w'ingene bikogwa hanyuma urero mu diyoseze yose barabyitunganiriza ingorane dufise kandi n'ingorane nziza nuko bisaba benshi nabo bantu bateguwe bagaheza bakarengerwa mugabo ubu si bikimeze nka kera kuko diyoseze yose irishoboye
kandi ubisavye wese araronka
ubisavye wese araronka hanyuma rero ibindi byamwa nabyo byico gikogwa ubuzima bwarahindutse nkuko Patri yababwiye murumva abantu bashinga intati hako bimira gutyo hoye jewe nofuma mfa hanyuma ubucuti budasanzwe na mutima mweranda tugiranira nk'ibyo twabwiye by'amasakramento nk'ibyo bikorwa dukora mu isengero ibyo byose siko byari bimeze kera kuko uwahuye na mutima mweranda ubu ntakimeze ntamera nk'uko yarameze kera
kumbure na bijya byukuruja kumenyesha inkuru nziza bahora bikora kuri diyoseze nkuru ya Bujumbura
ariko ubuye barabyitunganiriza kiretse barengewe haraho barengegwa nk'amaparuwasi agasaba kumenyeshwa inkuru nziza nka gitega ifise amaparuwasi arenga 40 bo yose asabye urumva naho bariyo ntibo bakwiye baca basaba ico no kwitaramfora ari Bujumbura cyangwa yindi diyoseze ibegereye
ego dora twumva iyo turi mu kiganiro nk'iyo twatanze akanya kugira ngo abakirisu bariko barumviriza ikiganiro batelefone hari abahora cyane kuri babandi bahora bandika ama message ubutumwa bugufi hari gihe bahora bavuga ati natwe turashaka kunagugwa mbega byo babigenda gute kugira ngo nko muri paruwasi bashobore gusaba kunagugwa
kugira ngo bashire gusaba kunagugwa reka mvuge ico ndabizi ko mugabo Patri kuko n'umwibutsamana ucuri ibukari ibibazo bibazwa umwibutsamana n'umukirizo gatuye ingene bigenda mu paruwase rero iyo paruwase ni Patri mukuru waho agomba kubisaba abakirisu barashobora kubisaba ariko Patri mukuru ni ngombwa bisaba kubera iki Patri mukuru kubera abo bakirisu naho baba babishaka hari ibyo batitunganiriza kandi Patri mukuru ico gikorwa ataciyumvamo ngo agikore gikurikire ugenda kubwire Honorine naho tubona ngo abakristo babarayike twarateye imbere ahantu hatarimwo Patri canke ntabyiteho Patri wawe canke akabatabyumva abo bakristo naho burara bararurumba gute barafise aho bageza Patri mukuru atari karabaherekeza nico gituma umuyibutsamana wa Patri mukuru cane cane w'iyo paruwasi ababishaka agakurikira indinganizo akabona n'inyigisho ingene zitangwa kugira babone ko turi muri ya ntumbero ya Kiliziya Katolika babone ko turi muri ya ntumbero y'inkuru nziza n'inyigisho za Ekleziya kuko niwumve turabarayike naho barara baratwiza turafise aho tugeza ntitugeza nkaho Patri ageza amaze imyaka n'imyaka byiga iteoloji twe turafise aho tugeza rero n'ahari mutima mweranda yiyigishiriza hari ibyo tudashikako ni ngombwa rero Patri mukuru abisabe kuko yemera no kubikurikirana akaraba n'abakirisu b'ingene baguma batera imbere kandi babandanya muri ico gikorwa mu ntumbero y'umukama kumurengera
oya birakwiye ni ivyo nyene yego gusa nuko babo bakristo ntibara abakristo bakorose gutyo dushima ko baba bakristo bamaze igihe bari mu mugwi w'ukunina Hazimana uwo mugwi w'ukunina Hazimana ukaba umaze gushika ku nyota yo gutera intambwe mu buzima bw'ubukristo ushitse imizikure no gushaka guhinduka rwose kugira ngo bahindure ubuzima babe abantu bashasha ni papa nako Cardinal Swenens avuga ngo umujyango wa Charismatic waje gutorera waje nkinyishu ikibazo gihanze Ecclesia muri iki gihe turimo nacyo kibazo kibari iki ngo twokora iki kugira ngo abari ba Kristo kwizina baba ba Kristo ubukuri twokora iki kugira ngo abari ba Kristo kwizina baba ba Kristo ubukuri iyo rero muri mu paruwase basabye kunagurwa n'umuntu wa Mweranda baba bashatse ko iyo nyishu iboneka kugira ngo abari ba Kristo kwizina baba ba Kristo ubukuri muri iyo paruwase rero abakristo banza kubyipfuza bakabwira patri mukuru ko patri mukuru si wabatuma ko nimuze munagugu batarabyipfuza iby'Imana buryo tarabinyotegwa naho babiguha nacyo bikumarira kuko ntivyigera bikora nk'akamasho ababyipfuje rero bakabandika patri mukuru agaca bisaba ariko munabarayike bakorana bigaheza bikarangwa kuko Frederic Berger abibabwiye
ego dusigaje nk'iminota nk'ibiri ariko uvuze ko twoba abakirisu igihe tuba dusabye kunagugwa nce numva umenga mwadufasha tukumva neza itandukanizo riri hagati y'uwanaguwe n'umukarismatike sinzi ko rihari
riri hagati y'uwanaguwe n'umukarismatike
yego ugenzwa na mutima n'uwanaguwe
tubanze tumvikane ku kintu ukunagugwa n'umuntu wa Mweranda ntibigira umukristo w'ikirengera abandi oya kuko hari abakristo batanaguye muri mutu wa Mweranda ushobora gusanga by'ukuri bagendera ibanga ryawe ry'ubukristo bimwe biteye igomwe ariko icyo tubona nuko kenshi abakristo barabatizwa bagahabwa ni confirmation mugabo ugasanga ntiba ubuzima bushasha muri mutima ntibugaragara kubera yuko ibyo bintu babigize mu gwinshi ibatisi mujena yahawe ndi umwana ababyeyi nibo banyemereye ibintu igihe naraganira ngahabwa confirmation kugira nje kuba umutumwa wa Yesu Kristo nari ngeze mu mwaka wa gatandatu mu mwaka ubagira mu wa gatanu kandi hari ibyo nemeye ndatangaza ko jewe mpisemo Yesu Kristo mugabo sinokubesha jewe nabivuga niyumvira aho inkono y'impeke nza kunywa ikeretse niyumvira inkono y'umuceri yari kiratogotera ku meza nasize imuhira nako kuziko nasize imuhira nabivuga niyumvira ibyo aho kunagugwa muri mutu wa Mweranda rero biza bigira akarusho nuko umuntu aza yivugira ati ubujewe ibyo ababyeyi banyemereye ibyo nemeye mu gakuku ntabishize ku mutima ubu ngomba kubyemera bivuye ku mutima ngomba kuba umukristo atari uw'izina gusa kandi atari uw'ikivunga gusa mugabo umukristo azi cyari nica bwiza kugendera aho rero niho duca tubaha inyigisho zimara amayinga ndwi yo kugira ngo bategere neza icyari cyo kuba umukristo tugaheza bagaheza rero bamaze kuziheza babye bakiyemeza kugendera ubukristo bimwe atari byo ku izina gusa mbere mu byo baragana mu gusozera bavuga bati mukama Yesu nzo jiu shaka konja hose nzo vugicu shaka mvuga chose nzo korishu shaka konkora chose kandi nzo kwiyonkora icu shaka ko niyo nkora chose kuva uyu munsi ibyo akabivuga atagahato kugushaka kwiwe abikwiye ku mutima kandi atari bya bindi by'ugwinshi cyangwa byo kuvuga kugira ngo aze kunwa no kurya ariko arukurondera ku umukristo ahare no harakarusho kuko kunagugwa muri mutima Mweranda nico gituma n'abakristo banaguwe usanga hari hico batambutse wabatijwe akaronka confirmation muri ugwo gwinshi no mu kivunga atabizirikana
ariko je nanje kumbure patira aravuze ivyerekeye abakirisu abakirisu mpamahoho twari n'abasanzwe nuko mpamona hari n'abasaseridoti baza gusaba kunagugwa muri mutima Mweranda kandi ubona abasaseridoti ari abantu mu bukirisu by'ukuri tuvuga ko baturengeye kandi nivyo baraturengeye kuko bize vyinshi bazi vyinshi kandi baravyihebeye ugaca usanga rero je narumvise umusaseridoti ngaha kuri Radio Marie ariko arashinga intavuga ati by'ukuri yaba abasaserdoti bose bari kunyumva nari kubasaba kuja kunagurwa muri mutima kuko jewe kuva nagwe muri mutima mwiranda nije nzoba nibereye ikigaba ati kuko byarafashije ubusaserdoti bwanje kuba ubusaserdoti byukuri bushasha ati atari ibyo narinziga atari bimwe niga mu bitabo atari ya teolojia niga ati bwanditse mu mutima wanje
ego uwo musaserdoti ariyo umusaserdoti nanje numvise avuga ati kuva nagwe muri famweranda uko nasoma imisu bwa mbere siko ndayisoma akabanga naka a nuko harimo kwiyegurira mutima mweranda burya kwiyegurira mutima mweranda ni ikintu gikomeye kuko mutima mweranda niwe buzima n'ubukomezi bw'Imana muri twebwe umwiyeguriye rero hahinduka.